itara ryaka cyangwa uri itara ryazimye none wewe urumunyu w'isi itara ryaka rirasanganirwa indongozi ahana bifatiye mu muryango indongozi banzu bitara mu muryango mwandike banzube itara ryaka rimurike mu muryango indongozi ibanza kumurika mu muryango ikamurika no mu babanyi ikamurikira n'ababanyi wowe uramurikira ababanyi uri ndongozi rero uri ndongozi byibuke ko utegerezwa kwaka kubitara rimurikira abandi muri ndongozi rero harya hose muca mu bantu indongozi iraboneka kuko ni itara hamuza mugohe kana karagiye nuzi ngo arya tatura mukije eh aho buryuma abantu bavuga uko nuko bafise wewe bagufise ku mutima babona ko ari kintu wamurikira hari kintu bafasha bindongozi rero imurika indongozi bazovuga bati ntagenda tatura mukije indongozi uko iba itara ryaka ninuko iba akarorero indongozi iba akarorero muri baryurongoye nibibe ibyo kubategeka ngo gori ibikora ibikora ibi ariko ba akarorero tanga karorero urumuyobozi mwiza haba mu gisirikare haba mu gipolisi utanga akarorero uba akarorero iyo uvuga uti discipline niwe ubu wa mbere kutanga akarorero muri discipline uvuga uti gukunda ibikorwa gukora akazi neza ujejwe utanga akarorero wewe urongoye abandi ikindi wewe urongoye abandi niwibwire ko barya urongoye ari bijuju niwibaze ko barya urongoye ari bijuju ahubwo indongozi wicisha bugufi muri barya urongoye muri barya ubona ko mu burongoye ukabona umengo nibo bato bato ukabona umengo n'abantu bibijuju ahubwo n'abanyabwenge badasanzwe ukabona bakubaha ukabona bakubaha niwibaze ko bakubahira amajigo barya urongoye ukabona bakubaha ntibakubahira amajigo sicyo cya mbere ineza yitugu yindi bakubaha kuko babona nawe ububaha kuko babona nawe wica bugufi wicisha bugufi uko wicisha bugufi ni kuba mukuru cyane imbere yawe none sibyo gaye indongozi nziza ikunda abirongoye indongozi nziza ikunda abirongoye indongozi nziza iravuganira ikagwanira abirongoye indongozi nziza indongozi rero ivuganira abirongoye ikingira abirongoye igwanira abirongoye binabaye ngombwa ikabitangira indongozi nziza indongozi nyayo nditinya urukambye kandi indongozi nziza siyita mu bintu byose ngo nuko yumva ibintu bimetriza niyita mu bintu byose indongozi nziza isomba intambara ebi ndabivuze kuko muri ndongozi indongozi nziza nisomba intambara naho uwo bikomeye isomba intambara kuri ndongozi nziza ibigwanisho kuba ufise ibigwanisho ibivuga kuri ndongozi nziza na rimwe mugabo kuba ufise ibigwanisho ariko ntusomborotse abandi uri ndongozi nziza mbega wewe woba indongozi nziza udashyira imana imbere utemera imana indongozi nziza niyemera imana buriya kurongora abantu kurongora abantu ukabarongora neza ntushobora ntabyo ushobora udasenga imana utemera Imana. Ntushobora kuko bavuga ko uburongozi bwiza buva ku Mana. Ibyo ugiye mu buzima busanzwe, kurongora abantu. Camwibaza mu kurongora abantu bangana uko. Intara zingahe, igihugu cyose, mbe wo bishobora gute udasenga Imana. Honyene, kugira ngo ushobore kwakira ibibazo byabo, cyangwa kugira ngo ushobore no kubyumva, kugira ngo wumve ibyo abarundi bakeneye, udasenga Imana ntabyo ushobora. Indongozi irahana, ariko indongozi imenya guhana igihe bikwiye. Indongozi irahanurwa, irahanura, igahanurwa, igahanuza. Indongozi nziza ifata ingingo mu gihe kibereye, mu mwanya ubereye, kandi ku mpamvu zibereye.